Ntsiku lokumbutsana maphuziro. Maphuziro omwe mbusa John Chilembwe anati phuzitsa ndi chitsanzo cha moyo wake. Poyamba tikuti John Chilembwe anatsipereka kukhala nsembe pomenyerera ufulu wathu. Timamva kuti iyeyu anapeza mwayi woti akadangotchona kunja ku America. Koma mwayi umenewo anawupereka ngati sembe pamene anabwelera kuno kwawo kumudzi kuti adzamange dziko lake. Timamva kuri yeyo adali munthu wa nzeru payekha zake zake ndithu katswiri malingaliro oganiza mwakuya kwambiri ngakhale Joseph Booth amayamikira ngakhale wena amene adasunga mbirizo chifukwa madera wena ndi kumene amalalikira kumene adakhala akuphunzira ndayendako amamulankhula ndithu koma chifukwa chokonda dziko lake sadakhale munthu woti adzikhala ndi mtima wa jiyenda wekha samachita zinthu payekha koma chifukwa adapereka moyo wake ngati sembe adalowera kumalumikizana ndi zika zina za mdziko lino ngakhale chigawo cha kumpoto pakati komanso Africa yonse kuno kumwera kumene adakhalitsa kuti agwire ntchito limodzi yopulumutsa dziko lino mumgwirizano wawo timamva kuti yeyo adali mbusa wa mpingo olandira maulemu ake koma chifukwa chokonda dziko lake ubusa wanawupereka ngati nsembe pamene anapanga chiganizo chochitapo kanthu ataona kuti anthu akungogona ni njala anthu akungozuzidwa na azungu anthu akusowa zintchito koma kumagwira ntchito yaukalavula gaga yopanda nacho yopanda nayo malipiro oyenera. Ndiyenafenso tiyenera kuti tidziwe za mbali imeneyi yodzipereka nsembe tikhalenso ni gawo mdera limeneli chifukwa chitsime cha madzi sichilimba pamudzi ngati aliyense mtima wake ngongofuna azingokhalira kutunga madziwo koma wosathandiza kukumba chitsime chija wosathandiza kusamalira chitsimecho. Pamafunika pazikhala nzika zina zimene ziganiza modzipereka ngati sembe kugwira ntchito yoonetsetsa kuti chitsime chija chikusamalidwa chikukonzedwa kuti chisaonongeke ndipo chikaonongeka chikonzedwe mwa msanga kuti aliyense asadandaule za madzi. Munda wachimanga sungalimbe pamodzi pamene aliyense angoganiza zokolola ni kudya. Pamafunika munthu adzipereke nsembe zomaganizira ndi kulingalira kuti munda ukhale bwino pamafunika kutipula kani woyamba kumene timalima mphanje pamafunika kuti munda mkabyala mupalile mutirefereza amene komaso pamafunika kuti mukakolola mukhalenso ni nkhokwe alipo wina woti aombe nkhokwe tisunge osati zonse ziwonongeke pamafunika anthu odzipereka nthawi zonse kuti akamati pakhomo pamwe anali lenjini yapo sikuti zimangokhala zophweka koma kuti akugwira ntchito mu Olympic. Chimodzimodzinso dziko lathu silingalimbe pamene aliyense akungoganizira za mmanja, za ulere ndi zosakaza. Dziko lili kufunika nsika zogwira ntchito, zolima minda, zokumba migodi, zotakataka pa malonda. Tikuyenera kudzipereka ngati nsembe pomenyera ufulu ndi chuma cha mibado mibado, kuti Malawi amene atabwere mbuyo mwa ife anathu ndi adzukulu athu adzapeze pabwino. Mwachitsanzo, gulu limodzi lomwe limadzipereka nsembe tsiku ni tsiku potumikira dziko lathu ndi anthu athu, amagwira ntchito anthu amenewa monga za umoyo mzipatala mwathu. Sadziwa Christmas, sadziwa holiday, panopa akugwirabe ntchito tsiku lopuma ngati lero, iwo ali pa ntchito. Christmas tanenayo ni nyiwereyo imawapezera ali pa chipatala. Umenewo ndiye mzimu wodzipereka kukhala nsembe, umenewo ndiye mzimu wotsatira chitsanzo cha John Chilembwe. Tepa chifukwa chimeneci, pofuna kuti tizikumbukira ndi kudzipereka nsembe ngati anthu ogwira ntchito za chipatala lero, ni ulamula kuti chipatala chomwe datsegulira pa Okutobala chaka cha 2022 kuphalombe chiyambe kutchedwa John Chilembwe Hospital. Tiyentonse tikhale ndi mtima wodzipereka nsembe pa ntchito yake. Chachiwiri, ncholero timakumbukira masomphenya a mbusa John Chilembwe. Masomphenya woyamba adali maphunziro. Chilembwe anayika mtima maphunziro chifukwa samafuna kukhala mbuli odalira maphunziro a anthu ena. Ndiye Malawi 2063, masomphenya amene aja akamalimbikitsa kuzama pa nkhani ya maphunziro komanso kulimbikitsa kuphunzira ukatswiri wosiyanasiyana, maukadaulo wosiyanasiyana makono. Kumeneko ndiye upitiriza masomphenya a John Chilembwe. Makolo chonde, please, anawa aloleni aphunzire. Kaya mwanani wa mamuna, kaya mwanani wa mkazi, akalowe mkalasi basi. Nchifukwa chakenso ifeyo aboma atayika mtima pa maphunziro, manga masukulu, kupereka mascholarship, kuthetsa kota system, komanso kuthetsa mchidwe obera mayeso, nkuchedwetsa kutulutsa zotsatira zake. Tepo osachedwa apa nkhala ni utsegulira masukulu atsopano osachepera 500 amene tamaliza kumanga kumene mogwirizana ndi aboma la Amerika. Izi tikuchita popitiriza masomphenya a John Chilembwe chifukwa iye analimbikira maphunziro komanso anayambitsa maphunziro osiyanasiyana. Tere pano tili pano ndi pa sentala ya maphunziro. Nkhani amadandaula za Malawano, atsogoleri wathu kuno ndamva arithandiza wolondola nkhanizi. Masomphenya achiwidi anali kumanga mafakita wale opanga zinthu zosiyana siyana zogulitsa. John Chilembwe adali patsogolo zedi pa 2063. Lero tili ndi mipingo ndi mabungwe azipembedzo zosiyana siyana zomwe zikugwira ntchito zabwino ngati zachipatala ndi zamaphunziro. Koma nzosowa kupeza mipingo olimbikitsa ntchito za industry. Kuza kuloza apo ndi apo. Zomwe zikusonyeza kuti masomphenya industrial mission omwe Chilembwe adali nawo aja akadali osowa mpaka lero. Mponcho veza chisoni kuti angwaza adakhazikitsa mafactory ambiri mbiri osiyana siyana kuno kwathu. Mbadwe wina unadzuka umene udango pasula zonse zija. Kudali mafakita lankhanikhani kuno. Koma mzimu wadiera utabwera zonse zija kugulitsa upetse. Koma zonse zidayamba kali ukonza chifukwa masomphenya a John Chilembwe pa nkhani ya industrialization ni masomphenya othandiza. Mchifukwa chake masomphenya a Malawi 2063 aulimbikitsa industrialization kuti tizigulitsa zinthu zathu zomwe zimene tapanga tokha tachita add value tokha mdziko mwathu mwomwe muno chifukwa kuthekera kumeneko kulipo. Mogwirizana ni fundo ya industrialization a John Chilembwe adali ndi masomphenya oti tizidzidalira tokha omwe mu 2063 mutimachula chingereza chake chakuti self-reliance makamaka pankhani yodzidalira tokha pa zakudya. Sabata ilo ndali ndi mkumano ndi regional director wa World Food Program. Mzokamba zathu adachita kutsindika kuti ngati ulimi wathu even Southern Africa yonse uzingokhala wa small holder wa subsistence njala sidzatha pofunika ti ike gia lina nchifake tsopano tayamba zinthu zakuti zina zosi zinaonekepo koma zioneka chifukwa Malawi sikuti ingokhala ni chakudya mpwejepweje koma ikhalanso nchakudya chomagulitsa maiko wena. Zayambika kale zimenezo mpofunika kuti tonse tigwirane manja ndi maganizo akuti tisinthe zimenezi masomphenya a John Chilembwe amene monga mukudziwira ino chaka chathachi nali kakansi tonse chifukwa cha ngozi ya Cyclone Freddy yomwe inaononga minda yambiri zotsatira zake nzoti lero madera ambiri komanso manyumba ambiri kuli njala. Malipota amene anapeza kulikulu kwa kuonetsa kuti njalayo nchofunika kuti tichitepo tikepo mtima tichitepo kanthu chifukwa khomo lilonse loyena likhale lodzidalira pa nkhani ya chakudya chizikwanira. Ndiye nkhani imeneyo ndi imene yotipangitsa kuti ndalama zija tizigawa anthu apeze kenakake adi makitayiriralira ija idawonongeka idali nsanamira zoti zadyeka kale nchiswe tangoyambiranso tere kuwanena kuti sabata lapitali chimanga chayamba kubwera sikuti mkuno kokha chifukwa chione kuti Chakwera amabwera kuno iyayi ni dziko lonse la Malawi chifukwa zinthu zango kotsedwa kumene ndiye tikagwirana manja kuti tithane ni njalayi ni chenjezo omwe akumatengerapo mwayi wolowetsa katangale ni diera nthawi zonse tsiku linalake adanimbira foni senior chief chikumbu kumulanje Masabatanga papita o chimanga chitabwera. Akurine ndachezera pomwepo kuletsa kuti mavenda sakugule chimanga chimenecho akureni vantu. Ndachira kutandala pamene pachi. Ino amene mulatsogolerero amene muli mafumu. Tisalimbikitse zinthu zakuti anthu azipindula wochepa koma aliyense apeze dera lake apeze gawo lake. Chifukwa zijane na chimwendo pano. Ngakhalama nekuti sakuchita ndale vachita kokandale pang'ono. Nzoti tizimvetse. Chifukwa vena mdzina la ndale tofuna kuti anthu akamavutika kwambiri midzi mwathumu. Zili zinthu zimene takonza ife. Malo mwake azinyoza Chakwera kuti ngosatha ntchito koma tudzipangira tokhatokha mfiti takhala ndi ife amene tikufuna kuti abale wathu azizuzika. Zimenezo sindikufuna. Tiyeni titumikirane mwachilungamo kulikonse. Tiyeni tionetsetse ndi anthu oona mtima kulikonse. Ndipo ngati nthawi yofunika kulapa zibusa alipo pano atisanjike manja tirapeze mzene. Aliyense amene angalandire thandizo la fetereza kapena chakudya mpofunika tionetsetse kuti tigawane tiuzuzika tonse ndipo tigawane moyenera. Ndipo Mulungu aonetsetsa kuti zili bwino. A social welfare pitirizani za social cash transfer koma chonde osama.